Mohumadi Khumalo o tswela le thabo le legolo ka race ya Tastic ya phepo. O tseba gore Tastic ya go seketša e kokoma go feta tekano ya yona ga raro go ya pele. Ga Khumalo ba itsena ka Tastic le boelela, ba tswa ka dijo tša gare ga beke. Pakiša, sola le thabo, sola Tastic le boelela.
Tastic,
Race ya Tastic ya pega botse nako le nako.